it. You're welcome. That's my brother. Jesus. Ɔhene no ayɛ panyin wa wɔyɛ adwuma no, ɔhene ma sɛ wobɛka asɛm bi aduka bi so ana.
Okay.